Ukuguquka kwesimo sezulu, isimo esibuhlungu nokho ekumele sibhekane naso sonke. Lapha eNingizimu Afrika, sizibonela umonakalo ongenziwa ukuguquka kwesimo sezulu emphakathini yethu. Ukusukela ekwentulekeni kwamanzi, kuya kwizikhukhula, ukubanda nokushisa ngokweqile nokwesweleka kwezindawo zokuhlala. Noma kunjalo, abantu ezweni lonkana baphume ngezinkani badlala eyabo indima ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu. Futhi bagqugquzela nohulumeni waseNingizimu Afrika ukuthi naye enze njalo. Manje sekungawe. Sitshele ukuthi ngabe wena uyidlala kanjani yakhe indima ekulweni nesimo sokuguquka kwesimo sezulu. Usebenzise i-hashtag Raise the Game. Asinyakaze kubonakale iNingizimu Afrika. Asenze kwenzeke. Let's raise the game.